Umfanekiso weshumi elinethoba uAbraham uthethelela isinto Genesis 18:16-19-29. Apha sibona uAbraham nezithunywa ezithathu ezivela kuThixo. UThixo wamxelela uAbraham ukuba izithunywa zakhe ziza kusitshabalalisa isiqhebo seSodoma kuba abantu balapho babengalunganga. UAbraham wamkhumbula uLothe waza wathi, ingaba uya kuyitshabalalisa na abangenatyala kunye nabakhohlakelewa na? Okanye umgwebi wehlabathi uyakwenza okusesikwe enkosini na? UAbraham waqalisa ukuzithethelela uThixo efuna ukusindisa iSodoma. Wathi uThixo akayikuyitshabalalisa iSodoma ukuba bangafumaneka abantu abangamashumi amahlanu, amashumi amabini okanye abantu abalishumi.
Zakwazi ukuthi izithunywa zikaThixo zakubona ukuba zisuka bani.